Serge Ntirampebura, ndabaramukije nakaze mu kiganiro cacu karahara mu ruganda ntibacu.
Ndabaramukije nanje Ines.
Serge Ntirampebura, wanonose ibijanye n'iby'ubutunzi, uyu munsi ikiganiro cacu gishimikiye ku guhomba kw'amashirahamwe ya leta. Imbere yuko tuja mu mizi muri ico kiganiro, mbega mwodusigurira ni ryari amaleta ahitamo gushinga amahinguriro y'amashirahamwe? Ayo mashirahamwe, ayo mahinguriro ayashinga kuzihe mvu, intumbero ibigamije aba ari iyihe?
Novuga ko aho mu gihugu cacu kubera tu novuga ko turi igihugu gishasha mu vyerekeye ugushinga amashirahamwe, kubera imbere yuko abazungu baza kudukoloniza, novuga ko abarundi ivyo vyo kurondera inyungu ntivyari mu mutwe wabo. Abantu barashobora kuba batunze ibintu hama rero bagahamagara abaryango n'ababanyi bakabisangira, mugabo aho abazungu baziye baradushizemwo uwo muco wo kudandaza. Ariko rero kubera amashirahamwe atari ahari, nico gituma leta ngira ngo niyo yatanguye gushinga amashirahamwe. Leta rero yarashinze amashirahamwe amwe amwe ategerezwa kubaho kugira ngo atange ibidandazwa nkenerwa ku buzima, nk'amazi, nk'ivyo kwivuza, nk'ivy'amashuri. Ivyoye ntibishobora gukorwa n'abigenga, naho rimwe rimwe babikora, mugabo iyo umaze kubona ko ahubwo ivyo bintu bigwiriyemwo abigenga nuko ata leta ibihari, ubundi mwene ivyo bintu umuntu yateza kubironka kuri leta. Urumva rero ngaha iwacu cane cane nko kuri Repubulika igira kabiri haravutse amashirahamwe menshi araya ya Verundi, ya Sosumo, ya Kotebu. Ayo mashirahamwe ntategerezwa kuba aya leta, ubundi n'amashirahamwe ashobora kudandaza akaronka inyungu ku giciro co kw'isoko. Hari igiciro co kw'isoko, hariho n'igiciro rusangi kugira ngo mu gihugu, ni ukuvuga kuri umuryango munini. Hariho ibintu rero utotegezwa kuvuga ngo tuguze iminwe ngo mpandaguhe. Ugasanga leta irateza kugumana ibisata bimwe bimwe nkenegwa.
Ayo mashirahamwe yose uyu munsi ntiyifashe neza. Mushobora kudusigura muravye ibiri mu Burundi ayo mashirahamwe ukungene yifashe, n'izihe mvo woduha zisigura ivyo bihe bibi ayo mashirahamwe arimwo?
Imvo nyinshi, biragoye ngira ngo kuziyumvira zose mu mwanya umwe. Mugabo nkuru niyumvira, ubwa mbere hoho ntidugira ibiharuro, ntiduharura. Ni ukuvuga n'umuntu adandaza ateza kwandika ivyinjira n'ibisohoka. Si ukuvuga ko uwo barondera Abarundi ubuuye ngo baharure ivyinjira n'ibisohoka muri Sosumo, ivyinjira n'ibisohoka muri Regis des Eaux, ivyinjira n'ibisohoka muri Onatel. Si ukuvuga ko umuntu yobabura. Mugabo ni ukubanza kubona icyo dukeneye, tubanze duharure abantu banyonga imiduga ya leta. Mbega leta ikoresha ibintu bingana iki? Duharure. Uri kuraharura rero niho ubona uti ibi bintu ntabyo nzoshobora, reka mpindure, niho twohera. Ibindi navyo rero ni uko baca umugani mu Kirundi ko ngo nta wutera ibuye aho ateretse igisabo. Urumva iyo tuvuga ngo ishirahamwe za leta ubundi ni barya abantu 15 canke 20 baserukira abanyagihugu. Abo bantu rero bariko bafata ingingo, ntibafata ingingo mu nyungu z'abanyagihugu.
Mbega muravye uruhara ayo mashirahamwe yategerezwa kuba afise mu butunzi bw'igihugu, ingaruka ni izihe, yaba ku gihugu canke ku banyagihugu?
Ingaruka ni nyinshi cane, kuko urumva Sosumo dufate nk'ubu yashinzwe mu mahera y'amakori y'abanyagihugu n'amahera yacu. Ubu rero ubwa mbere ho tuzobura ubuzi, hariho ubuzi, hariho inyungu leta yahora ironka. Ivyo vyose babigiye ivyo vy'amazi, urumva leta itagishobora gutanga amazi, urumva ni ubuzima buba buhagaze. Arico gituma rero urumva hamwe yoreka kuja mu biri vyose, ahubwo igafata uruhara rw'ugutoza ikori, kubiharura neza, hama igatoza ikori mu bantu babikoze, hama bakunguka. Kubera yo ibikoze irahomba, si ukuvuga ngo irahomba, bija mu minwe y'abantu, hama rero inyungu rusange igahera. Ni ukureka Abarundi barabishoboye barafise umutahe, ni ukubareka bagashiramo umutahe. Mugabo ntawe uzozana umutahe hakirimwo umutahe wa leta, kuko umuntu aza aserukiye leta uhora ubibona aca aza ahubwo azana inguvu nyinshi agaca anyanganya umutahe w'abandi. Mugabo hamwe leta yodandaza umutahe wayo. leta umutahe wayo irawudandaza ikawugarura ikawudandaza gute apana bijya bagira ngo bahamagaye abantu ngo bagure ngo cya munara bigashaba ibintu byo kumvikana hagati y'abantu umwe n'uwundi ahubwo uhamagara abantu bose babishoboye bakazana amahera kuri konte kanaka hama rero uwo mutahe bavuze bati dukeneye imiliyoni amajana atatu cyangwa amajana ane cyangwa miliyaridi abarundi barafite amahera barashobora kugura gusa babonye ko leta itazozanamwo ukuboko ngo ibibe umutahe wabo hanyuma rero baca bagira inama ya bose yabanye n'umutahe baca barondera umuntu azi gutwara iryo shyirahamwe bakamuhemba bakamukontorora akaritwara hama ari kunguka leta igaca yunguka kubera inyungu yagumye mu barundi leta nayo icitora ikori ku nyungu abarundi bagumanye
ku yandi mashyirahamwe nayo inyishu mubona yoba iyihe kugira ngo ayo mashyirahamwe ya leta mu Burundi asubira anaguke atunga atere imbere n'igihugu kibonere
aho twoja kuri imwe dufashe nka Onatel n'ayandi mashyirahamwe adanaza amatelefone arunguka none kubera iki Onatel yoyo itokunguka no kubera beneyo abayifatira ingingo umutaha atari wabo ijya nyishuro yabonetse yo kuri sosumo yokora no kuzindi shyirahamwe nukuvuga ko na Onatel nicyo kimwe bovuga bohamagara umuhinga avuga ati kugira ngo inaguke ikeneye umutanga nuko hama rero bagahamagara abarundi bakayigura niyo nyishu kiretse nka Regideso kuvyerekeye amazi niyo yonyene yoja mu minwe ya leta ariko rero urumva kugira bikunde nuko ya leta yobanza ikamenya uburyo ironkamwo amafaranga ayo mashyirahamwe yamaze gukuramo akarenge ntahombe urumva ko izoronka inyungu ubundi igishyirahamwe ryungutse ireta itwaye 30% itwaye 30% y'amashyirahamwe akora neza atera imbere ntacobuza leta ironka amahera ahubwo yo gutandaza amazi gutanga amazi ku bantu batabishoboye ko yari vyo bishobora
urakoze cyane Serge Ntiramiburanda ndabakengurukiye
murakoze cyane namwe.